Vho Arnold ndi zwithu ndi vhathu vha milandu minzhi. Ene u kho anga uri Arnold a month ago o vho kidnapper ṅwana wa uḽa mugula wa matshelede wa Venḓa a demanda 50 miḽioni a i fhiwa. Arnold habe ndi mungana wa huḽa mutukana wa vondwe nene we a pfhi o lovha a songo lovha a ya overseas. Arnold a bo na milandu minzhi ne a kho tea u vuwa. Okay, kha ri fhiri hafhu. Accident ya Arnold yo itea khurusoni yeḽa ya nthuni tsini na nduni yawe. A hu na mapholisa o swikaho khiḽa crime scene. A hu na ambulance yo swikaho. Vhathu vha re na zwinepe na vhathu vha re na dzi vidio vho sala vha tshi dzhia vidio goloi ya Arnold yo no ṋamela kha tow truck. A hu na muthu ano ḓivha uri tshitumbu tsha Arnold tsho.
Thank you.